can you do when the curtain falls? What will you do when the curtain falls? You're left, right, 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 left, right,